uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguMvusi Mavusana, kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Ithinta iingozi ezenzakalayo eKZN lapha nawe ingane zakwethu. Itekisi lapha nawe ingane zakwethu isingene yabhodloza amafleti aseConobia lapha nawe ingane zakwethu. Kulimale abantu abayisithupha lapha nawe ingane zakwethu abaphuthunyiswe esibhedlela ngenkathi iquantum lingena phakathi emafletini aseConobia endaweni yaseThekwini lapha nawe ingane zakwethu. Njengoba kungamaholiday kakhisimuzi wengane zakwethu, siyacela ukuthi abantu abehlayo bezemakhaya bephepheke lapha nawe ingane zakwethu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Ke sidibane lapha na kwi-comment section. Ngicela subscribe, gcina nebell ukuze uzothola njalo ama notification mas posta i-video lenje. Si channel isiyabo.
Yangizange imali yomntana wakho. Ngiyafuna. Suzi chelo tina. Ngimali ngiyile. Yeah, I'm over.